Domin ku dinga jin irin wakoki masu gina ruhaniya, ku bi mu a wannan page Arewa Gospel TV for YouTube Creative Record TV.